Kua whakatū te kōmihana pōti, etahi wāhi pōti kaupapa Māori puta noa i te motu. Kia kaua ngā kai pōti Māori e rongo i te horo kukūtanga i te kaikiritanga rānei. Ia tātou ka pōti ki te kōwhiringa o te motu i tēnei tau. I tai atu tā tātou kaikawe kōrero a Mārena Mane ki tōna kura ōmua i te rānei, arā ki te whare kura o Hoaini Waititi Marae. Arā ki te tuku i āna pōti me te ātarangahau anō rā hoki, mena rā he hua kei te puta, ienei wāhi pōti Māori nei.
Kia ora. Kia ora, ko Mārena Mane tōku ingoa, kai konei au ki te tuku taku pōti.
He timatanga tēnei, hei akiaki i te hunga Māori ki te tuku pōti.
Ka tai ki te tau 2020, ka rongoai mō rā kaumanga. Ka haere kaupapa pēnei ana, ana ka hakahaka hau ki ngā mana o te komihana pōti, ana ka kōkiri rātai te kaupapa, ana i timatanga tau nei, ka whakai rātai ke whakahaere hia.
E ai ki te tumuaki o te wharekura o Hoani Waititi, e whakarite ana e ia ngā reenga tuku pōti e whai ake nei, mā te whakauru i ngā tauira tuakana o te kura, hei kaimahi ki tēnei wāhi tuku pōti, he waha kōrero Māori anō hoki.
Hei nui ngā kuaranga mō ngā tamariki nei, ko aro nui rātai ki tēnei kaupapa o te tō rangapū. Hei nui a rātai kōrero e pātai ana, o hea tēnei me hea tērā mea, a ko rangahau kē rātau, nā reira ko whakaro nui rātau ki te kaupapa pōti, ko whakaro nui rātau ki tēnei mea te tō rangapū.
Hei tā te raihi dala mea tauira tuakana o te kura, aha kua te tuku iti o te tangata ko taimai, e tūmanako tonu ana ia, hei te rā wiki ka tai mai a tokomaha.
E hara i tēnā e tokomaha ngā tangata, engari he tangata ka tai mai. Engari ētahi kāre i te tino mōhio ki te reo, engari e pai ana.
I ngā pōtitanga o mua, he uaua te kite i ētahi o te hunga Māori rangatahi hoki. E tino kaha ana ki te tuku pōti. Nā te kore e kitea e te Māori i a rātou anō i roto i ngā pūnaha maha, te whakabono ka whai wāhi tā rātou pōti, he uaua te tai atu ki ngā wāhi pōti me te kore whakapono ki te kāwanatanga.
Ka haere nā tau ka te whakatipu reanga matatau, mā te mahi, i roto i te ao tōrangapū, i roto i te ao pōti.
Ka hua ki tēnei wāhi tuku pōti, tainua ki te rā pōti. Nō reira, kia kaha ki te tuku i tō pōti. Mārena Mane, te karere.